Thank you. haday store ku qaanayso haddii ay shubuyo
sida biyaha la aan sheeyo caaqibada ka taliyo allo way